ndaryohewe cyane tro nitwa Nizigimana Sandrine gahandi muri BBN nje gutora imashini amapasi bo ibintu byinshi murabona ko namaze kwambara imashini zine zo gushona n'amapasi ashika atanu n'ibindi bintu nyene by'ibi accessoires numva ndyohewe kuri uno munsi nje gutora bino bintu nari na depoje muri competition ya Shika Awards 2021 hanyuma ndaba umwe mu bashoboye gutsinda ihiganwa muri batatu baho ubushimwe nabaye umwe muri abo proje yanjye yari yo gushona udutambara bakoresha abakenyezi bari mu butinyanka none rero ndaryohewe cyane rwose ko proje yanjye igiye kubandanya byembye neza mfise ekipe imaze ikwiye ndashimiye BBN vraiment yarafashije tro nk'umu entrepreneur baratwigishije inyigisho nziza kandi donke zifise akamaro bituma n'umuntu ashobora guprogressa mu buzima bwiwe mu byerekeye kwiteza imbere no munsi rero uri hejuru naje gutora gift yanjye ngiye gushona udutambara dukotexije ni clavable yayitirizabe nukuri ndaryohewe cyane mugabo rero ndatumira n'abandi surtout abantu b'abakobwa abagore barakunda kwishira inyuma ngo nta bwenge bafise nake je muri batatu bahaye ubushimwe nari umugore umwe abandi n'abahungu ndatumiriye rero abantu bose bafise imigambi mugabo apana umugambi wari wese umugambi w'uburofa ntupasa nta gashimwe uronka ariko ufise umugambi mwiza ukawubwira abantu baragufasha n'urwaruka ndarutumiriye kugira imigambi myiza imigambi ishobora guteza imbere abantu nanje narose agashimwe kubera mfise umugambi mwiza kandi ndashoboye kuwuvuga neza mu Burundi hariho abanyeshuri basiba ku ishure kubera babuze udutambara bakoresha bari mu butinyanka abakobwa hariho kandi n'abandi bafise ibibazo by'ubukene byo kugura ubutambara bakoresha burya bamesa burya bata bakoresha bakaca bata ariko twege dukora ubutambara badata ukoresha ukamesa n'umwaka ugahera ukuragakoresha n'ukuri tugiye kubaho kandi abantu bagiye kubaho ndashimiye cyane BBN ndashimiye n'Imana yampezagiye igahezagira na proje yanjye ya confection de serviette hygienique lavable et réutilisable oh wow